Kuva umugambwe SNDD-FDD ushitse ku butegetsi mu 2005 abarundi bari bazi ko bagiye kwiruhutsa imvune y'imyaka bari bamaze mu ntambara ariko harakagwi k'abantu bakeyi muri uwo mugambwe harimo n'umukuru w'igihugu wa kino gihe baciye babatanguza inzira y'umusaraba ibyo biraboneka mu kuntu bagiye barica abarundi bakica batiyumvira kumwe nabo bakica abantu babahora ubwoko bwabo babahora ubutunzi bwabo ikambere bakabafunga babafungira ubusa uko byabashatse murabona hijya no hino abantu birigo barafatwa bafungwa bashigwa mu minyororo atana kimwe bazira ibi rero president Ndayishimiye yaravuze ngo mu Burundi ngo nta bashomeri bahari ngo ahubwo hari ibinebwe ni mu rukurikirane rw'inyifato yo gusuzugura abarundi uretse ko ivy'ubumenyi ubutegetsi bwa SNDD-FDD bwabishize inyuma y'ibindi byose Ndayishimiye arazi ico ijambo umushomeri risigura arazi ko ari umuntu yarangije inyigi isho ariko atararonka akazi arazi ko ari umuntu yigeze gukora akazi kagahera muri kino gihe abari karondera akandi kandi Ndayishimiye uretse ubwibone arazi ko abashomeri mu Burundi baruzuye kubera leta yiwe atamigambi y'iterambere ifise nta migambi yo gutanga ubuzi leta yiwe ifise ivyo biri mu vyegeranyo vy'amashirahamwe vy'inzego z'igihugu za Istebu mwarabibonye baravyerekana inzego mpuzamakungu za FMI za Bank Mondial zirigwa ziragira ivyegeranyo zerekana ingene ikibazo c'ubushomeri mu Burundi cifashe ivyo Ndayishimiye arabizi naho yoba kumbure adahora soma ayo maraporo ivyo vyegeranye ariko muri rusangi iyo mvugo ya Ndayishimiye iri muri politike ya SNDD-FDD yo gusambagura ubutunzi bw'igihugu no kubaka igihugu kigizwe n'abantu aho nikora SNDD-FDD kine naco barazi ko batwaye abanyagihugu batigera babatora burya jemhora mbona mengo harimo n'ugwanko ariko n'ukuri uno munsi bari bakwiye kugirira imbabazi abarundi kuko no kuri gukenesha abanyagihugu uko bari ko barabikora muri kino gihe nta mihezagiro bazobikuramwo atari gukwegera imivumo igihugu mbere n'imijyango yabo.